Sony.
Yeah.
And light.
Kuna wale ambapo wachache pia walitoroka kama 12. Ambapo officers ambapo nimekuja na hawa bado tunaendelea kutafuta ni watu ambapo wanajulikana na tunatumaini ya kwamba tutawapata.